uyu unyi Philbert w'umukama uyu mutamambo ni mayejeje kuvuga batazira kiwi yari kaporali kiwi niwe yinigiye ndada yubwiwe aravuga ingene yamunize n'umugozi yongera muzibagura imbugita uyu muntu arafise ibintu byinshi yavutse abantu barabizi arafise abantu yavuze niwe yagiye gutora uwo bavuze nyene ngeze umuhisi yamukuye mu buriri hajya mu kabondo yaramucishije ahantu ku mwana w'umuntu ikiriri ivyo byose urumva ngaha ntavyo barugigana bavuga urumva alo hariho rero ikindi naco hariho abantu rugigana arazi abantu b'abasirikare intwazangabo zagandaguwe inyuma imyaka inyuma y'urupfu rwa Ndadaye aha tuvuga nka ba capitaine Dieudonné Nzeyimana turavuga ba major Lambert Sibomana ivyo byose nivyo narufise kuri yabicishije ko me n'abantu bafise kumbura ico bari bamenye canke bavutse ariko abo bantu barishwe uno munsi ugaca wibaza by'ukuri uyu Alfred Nkurunziza bariko baravuga ko ari we tete pensante by'ukuri niwe yari afise ububasha bwo kwicisha abo bantu ko abo bantu bivugwa ko bishwe kugira ukuri ntikumenyekane mutamambo niba aravuze ati hari umuntu yari arongoye igisirikare Colonel Jean Bikomagu uno munsi baramwishe by'ukuri uyu Alfred Nkurunziza yari afise intere yuko cyangwa aba bango birakiza nibo bari bafise intere yuko vraiment abo bantu bapfa naha rero mvugane burya
none bavuga guciriyemo kubera iki sendede yoba iri kwiranyegeza ukuri
alo
kubera iki yoba idashaka ko abo bantu bamenyekana
bon Renault navuze yuko James ndi sende David kandi sishobora kwishura ibintu bajya abantu bakora kuko birengeye n'ubwenge n'amakuru
oya mukoresheje amatohoza n'ibiki
oya umbabarire nta matohoza ubu novuga ngo nabigize kwivyo niko ntanga umwihwezo ya wanje bon je ndafite ukuri nzi kandi nakuye aho ndekuriwe n'amategeko ndafise bamwe mu babivugwamwo bafise detroyaze bambwira bimwe mu byo bavuga bo icyo nshatse kuvuga ni iki rega naha tuvuga Alfred Colonel Alfred Nkurunziza sinibaza ko ari we yoba afise intere yuko ukuri kutajabona kuko ndahere ndanamwumvirije urumva yuko uno munsi ashima bimwe ati muri kijya gitabo hariho ibintu nshima ko omwe byaronse ubivuga naha bavuga bati mu byo rugigana yavutse bon aha rero nshaka je sishaka kuja muri polemike mugabo nshaka kuvuga iki n'ukuraba iki gitabo kiriho kiravugwa mbega gifite intumbero y'uguterera cyangwa gifite intumbero yo guhisha ukuri kumwe hanyuma kikerekana ukundi ivyo byose ni iby'abantu bari bakwiye kuraba kuko ikintu je gusa natahuye c'est vrai que banditse kuri sujet ikomeye mugabo ico ndiko ndumva c'est un livre polémique ico nacho kiba nibijya Fred avuze ati Colonel Fred avuze ati jewe naragisomye cyose jewe ndi mu bavugwa navuzwe mu nshuro 23 ati ico natahuye ni yindi imvo irimo sugushikiriza ukuri imvo iri muri mu mpapuro mu mapage indwi yavuze urumva uko n'uwo mwiwezo wiwe naha rero mvugane abarundi nivyo tworaba kuko jewe ico nemezaga Renault nuko ikintu ngira ndababwire nzi neza amwe ukuri kwa Ndadaye ukuri kwiganda kugwa rya president Melchior Ndadaye amwe kovugwa neza kukaja ahabona ndababwije ukuri ko tuma abahutu n'abatutsi b'i Burundi biyunga gusumba uko bimeze kubera ko mu bantu bagize uruhara kugira Ndadaye yicwe harimo abahutu harimo abatutsi harimo n'abanyamahanga reka ndabaha akaroro akantu ka nyuma nshobora kubabwira jewe nko mu bantu bavugwa mu bagirizwa kwica Ndadaye mu bantu benshi bavutswe jewe ndazi abatorotse igihugu cy'u Burundi canke abaciye mu gihugu cy'u Rwanda hatwara intwaro ya Habyarimana baramwakira inzego za Habyarimana zirakira abo bantu zirabanenganisha ibi bintu bihora bivugwa muhora mubyumva yuko ijoro Ndadaye yishwe umukuru w'urwego rw'iperereza w'igihugu cy'u Rwanda wa Habyarimana Juvenal yari Burundi bon hari ibindi bihora bivugwa bon reka byo byose nshaka kujyamo kugira ntituje muri geopolitike nyinshi mugabo Ndadaye yari yishwe biratubabaza twese uno munsi abarundi kuko nta murundi n'umwe abaho yiswe izina ry'umurundi atakozwe ko n'urupfu rwa ndada bisigura ko bitubabaje bisigura ko twipfuza kumenya by'ukuri nibande bateguye kumwica mbega nibande bateguye yuko ndada ni yicwa haca hicwa abatutsi bihumba amajana n'abajana zabugenda na zateza za ahantu ikaruzi inganda ziratikira gitega rutegami murambye ibi bintu nivyo abarundi bari bakeneye nayo ibibindi byose nkuko abandi babivuze nibintu byo gutumwanya abantu hako abantu baza kwandika kugira babeshe ngo bariko baterera intererano kandi bariko baza kubiba inzankano ugafata urupfu rw'umuntu ugashaka kugwitirira intara ugashaka kugwitirira abatutsi nukuri jewe ndabivuze nukuri kandi ivyo muzobibaze noneho narukindikiza muratse ko maze kubivuga rukindikiza yaranditse ibintu kandi abatari bake basa n'ababonye ko harimo iyo ntererano yaranditse yuko mu bantu bagize uruhara mu iganda kugwa rya ndadaye hari abantu bava mu moko yose mu bahutu mu batutsi hariho n'ibihugu byari bibifise nk'uruhara n'ivyo rero nibaza ko abarundi hanini bakeneye nayo kwandika ibi bintu ndiko ndaraba byasubiye kujyanisha abarundi je nibyo ndiko ndabona ibyo bintu rero birababaje ni naho nshaka guterera kamo abantu vema turiko turabikurikirana n'abavyumviriza ababisoma nitwigarure ibi bintu by'urupfu rwa ndadaye ntibyategerezwa uno munsi mu 2024 kugaruka kujyanisha abahutu n'abatutsi kujyanisha abanyamuramvya n'abanyamwaro abanyamwaro n'abanyaburundi abanyejetina n'abanyaburundi iyo histoire se n'amafuti ibintu nk'ibyo rero niho mvuga abarundi ariko barakwiye kwama babimenya bati dushishoze turabe imbere yo kujana na nyabahururu turabe mbega ibi bintu bije gukora iki nico nibaza gikuru nayo kuvuga reka ndabakarura hariho nk'abantu bavuga mwego ngo rugiga nango yanditse ngo abandi nawo ntibandike ibyabo oya ntibikwiye none nk'ubu jewe rugurika noca mfata aca nja ku gitabu nkandika ngo ibyo naka yambwiye imbere yo ego bobu yaterere yazanye intererano yiwe namwe nimwandika ivyo wanyu no ni kumenya yuko ivyo twandika bifise portée nationale nukuvuga yuko je ndashobora kwandika ibintu bituma bigarukana ingese mu mitima y'abarundi none ivyo bintu mwumva ari byo gukomera amashyi ngo abantu nibandike ngo ntawubujije kwandika abantu ariko abantu nibandike ibiza bikiza imitima ibiza by'ukuri byerekana ukuri kutari kuzwi nibyo bintu bikenewe nayo kuza nk'ubu turiko turumviriza Alfred none nimwiha akarorero nka Colonel Alfred Nkurunziza yoca nawe afata ubunyene mu gitabo akandika agasigura ibi bintu byose yavuze vraiment ati jewe uyu rugigana ibintu ariko arasigura ibi bintu banditse na Kaburahe ntabaho nari bwigere ndavyumva ku isi mu bijanye na gisirikare umuntu agenda kugwa natanga abafisa akagwana n'ikambi yose umuntu atwara umukuru w'igihugu kuba mwica kandi yari kumuhungisha ahandi nabonye na perezida mu ka video kamye gasirikira nabonye na perezida ntutse ntibantunganya uno munsi yibaza ati mbega abo bantu bavuga ko bahungishije perezida Ndadaye bakamushira bamwica ati by'ukuri mwumva bariko baramuhungisha naha rero tuvuga tuti nukuraba ibyandikwa nibi ibi bintu bisubira kuza kubiba amacakubiri y'intara amacakubiri y'amoko ivyo bintu nimwoza murabishigikira ngo n'abandi nibandike none twese twandika ubumara none ko abarundi uno munsi bakeneye ikibavura imitima bakeneye ikintu kiza kibabwira bati ngaba by'ukuri abantu bishe Ndadaye niba nabihakana ukandika ikintu abantu badahakana none nk'ubu wanditse ikintu uti yarankubise amakofe muri Kamuha imbere y'abandi basirikare aranshira kwamate uwo muntu agaca aza ati uyu muntu ntakomeye jewe sinigeze nja muri Kamuha ati nabo basirikare bose avuga bonshingira intara umukuru w'ikambi ya Kamuha yonshingira intara ko nigeze munyorayo none mwumva abo bana bacu turiko tubaraga iki tuko tubaraga impari cyane tushaka kubaraga ukuri kunywanisha naha rero jewe nanze naho ndemeza ko atakuri kwajeje nyene mfise kuvya Ndadaye murundi yagandagwe twari nabato twari bwaje no muri imyuga dukora uno munsi ariko byaradukoze ko twese naha rero je mbona yuko abantu bogaba tukaza turaraba ibintu biriko biraza abantu bagashishoza kuko ndabaha karorero uno munsi hari abantu bafungiwe mu Burundi bafunzwe mu karenganyo
gateye
nagombaga nti muravye ibintu biriko birasohoka uno munsi ndaraba ambasade y'u Burundi niyo irikira iravyinira ico gitabo muzi u Burundi byo buriko burakora ku isi muri uno mwanya naravye kumbuga ngurukana bumenyi umuvugizi w'igipolisi